ka silentse jalo wetso tla re tswalela tsatsila ga go la la boneka go tsena mo pisaneng ya mele metshepo happy maphanyane ene ele tota motsamaisa mahoko go tsa dipuisano gone ka officing yone ya Botswana Post re bua jalo ka VTM e leng gore ene ele bone batho ba ntla mo lehatsenong la Botswana ba e launcha go tsa ba isimoledisa mo ngwageng o fitileng tshepo o tla ke go dumedisa tlhe
Le
teletsogile. Re teng ebile ke a dumedisa. A re tsene hela mo go yone tota re
bolele ka VTM ke itse gore tota lone le go bolela virtual o ka nthusa gone gore re bua ka maranyane. Ee, re bua ka maranyane a e leng gore re gatetse pele re dira gone gore a gongwe le gongwe ko o leng teng o kgone go bona ditamelo kana dithuso tse e leng gore o etela diposo go ya go di bona. Jaanong rile ngwaga o hitileng re ne ra bona jalo Botswana e le nngwe ya lehatshe la nthantha kore globally re dira re supa yone virtual teller machine e leng gore ke motšhini o go letang gone gore o ka dira yaka ke buile dithuso tse di harologanyeng tse e leng gore o nontse o ka kgona go di dira gane o etetse ka ko posong mme kana monate wa virtual teller machine ke gone gore o go leta gore o bone dithuso ka dinako tse e leng gore le ga poso e tswetswe kore ke motšhini ore o reka 24 hours 7 days a week 365 days a year ee ke motšhini o e leng gore sa go ke go nna ela o ta o tobetsa o bo o kgona go bona dithuso tse ntse di harologanyeng ee
ke tsaya ke le wena ko lapeng wa kgona go iponna le ene tshepo ke o mo tshwantshong sa gago yaka o tobetse one motšhini ono kgotsa o ka re bolelela ka the services tse e leng gore di teng mo teng ga ene virtual teller machine yaka ke bona o tobetsana mo TV
tota VTM e go leta gone gore o ka reka motakase kore go na le mo go teng added value services akere o ka reka motakase o ka reka airtime o ka duelela jalo DSTV o ka boa gape wa duela di-subscription tsa go tsaya motshedisi o bo ebile gape o kgona gore o ntšhegatse lekgetho la go la koloi o bo boa gape o kgona go ntšhegatsa postal box renewal ya gago a ke re bontsi ba rona re na le yaka re thola re bua re na le matole one a poso jaanong matole one a o kana ra duela ka ngwaga a kere mme o kgona gone gore o ntšhegatse letolo la gago leo o dirise yone VTM
We should have another song saying, "Horika serata hantu buana." Kerata the linkage because erika rabuya kaposo app rabuya kadi service saying, "Horo adi chala motem." Rabuya kahor mo website o kana horo bo iraing. Rabuya kahor how wakayen motem kaposo ta bo iraing. Kunpeno rabuya kade virtual teller machine. Mere buana elo horo. All the services say long horo adi buana howi loko posong physically. Wa adi buana o mo maranganing al na halaka o harlohan.
Tota go ntse jalo re ntse re tlhalosa gone gore kana re ne re na le yone kgang ya COVID-19 e neng e bata gone gore re atologane ebile gape re gokotse mosuke ka ko diposong godimo ga moo be re lemoga gape gone gore kana re bereka mo dinakong tse e le re tshwanetse re somarele yone nako a kere e be ebile gape re somarela le yone madi re ne re bua jalo maloba re sego gore motho ka ipotsa gone gore ke ka goreng ke batla go dirisa ditamelo tsa poso gompieno ga o reka one a re re airtime ya gago ga o lopiwe sepe mme ga o reka bo motakase jalo kgotsa o dira ditiro tse dingwe tse ke ntseng ke di bua jalo o lopiwa madi a mannyana a tshwanang le 4+50 mme ga gona gope ebile ke batla gore ke rialo ke re ke a papamatsa ga gona le o ka ganetsang a ntele ka bosupi ga gona gope ko ka kgonang gore o dire o bone dithuso tse ke ntseng ke di bua ka madi a mannyana a ka 4+50 o bo bona gona gore ke sone se re ntseng re a re diriseng ditamelo tse e leng gore poso ya di gona mme a re ga bua ka yone virtual teller machine o ka ipotsa gone gore tota mmeng ka o bona ko
kaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
camera e le ka ko main mall mo gone mo ga borone mo o ka kgona go e bona re e teng gape jalo ko posonyeto na ya ko ko maung e be re boa gape re nna ka ko Somerset post office ka ko Francis Town be re boa gape re nna le yone virtual telemachine ka ko Phalape ka ko Porta post office e be re nna le engwe gape ka ko Seronga ya nna ha o ka di lebella di thano ka
media name
tota di name me bile ntse ke maitama a rona ke gone go nna re ntse re godisa one motšhini yo re godisa ko tabeng o bona teng gape re godisa le ka di thuso tse le re motho ka di kgona gore a di bone.
Khoma ga go hetsepo a ke tlhokana le karata go iragala eng ala ke tsana mo motšhini ke ke ntse ke bona o tobetsa go mpolela.
Nna papa hela re se re bua bo nnete mo go bogompieno njana mongwe le mongwe ka kgona gore a ikele gone ka ko VTM nga kere a ba kgona gore a o dirise. Mme go tana le dithuso tse dingwe tse di ntseng di tata tse di tare le tang jaaka gone gongwe dituelo tsa bagodi jalo. Mme mo nakong ya gompieno ga go tlhokaga le gore o bo o reke simolola pele ke reke ya go iregistera gore a nka dirisa motšhini o wa VTM.
Wa
tsenagela bo o tobetsa jaaka ke tlhalositse ga e le gore o batla gone gore o ntšhagatse lekgetho la go la koloi o tla bo ntse o tsamaya o go botsa jaana o go guide a ke o go bontsha gone gore nyame o tsena ga o bo o tsena o eletsa go dira eng o duela bokae ebile o a supa gone gore ao a mmele ori e re sego ke ya gago plate number e ke yone o bontse le wena o ntse o tsamaya o dumelana jalo kana o ganetsa jalo go ithelela o bo o bona thuso e e lopang
for 4 pula 50 10
pula 50 10
for all the services
ke batla gore ga go na le yo ka kgonang go supa gore go na le yo duedisang bunye kota sa
go
a te ka sesupo mme ka wena nako yone e tota ke ne ke riale kere VTM e diretswe bone Batswana. VTM e go leta gone gore o etele poso ka nako nngwe le nngwe wena o eletsang gore o etele poso ka yone a kere ke poso ka ka bo yone
ga ke tsena go na le magoko a gago a bo hela e leng gore ne o batla gore e be e le gore mogedi kwa lapeng wa itse go tswa ka ko posong.
Ke ne ke batla gore ke rialo kere re aname mo maranyaneng a harologanyeng ga o batla go itse thata ka yone virtual teller machine o ka tsena jalo mo www.botswanapost.co.bw gore ke website ya rona ebile gape o ka dirisa maranyane a Facebook o ka dirisa Instagram o ka dirisa Twitter ga rena kore seyong teng ke itse gore sego ke gone ko o ratang teng ke gone ko o tholang teng yanong ke rialo kere ke rotloetsa Batswana bothela gone gore a ba nne ba dirise ditamelo tse e leng gore poso e na le tsone re ke maitamo a gone gore re tshwanetse gore mongwe le mongwe kwa leng teng dithuso tsa poso di
phelele
teng di goroge.
Mmetshepo Hetty Mafenyane tla ke tseya sebaka se ke lebogele go buisana le wena.
Go lebogile nna.
Alright. Ka tseleng tsen jara wetse ke gona ka re tla ko puisa tota ko bokhutlong jwa puisana me le Mmetshepo Hetty Mafenyane ga re ne re bua jalo ka virtual teller machine di teng yalo di 5 le gatse ka bophara netefatsa le gore wa di etela kgotsa seno gore o ka se dira tsena maranyaneng Facebook a bira jalo gote Botswana Post website www.botswanapost.co.bw tla ke go tsaya pro re tla go garela thulaganyo ya gago.